iyo iluka iwewe munandi uwelele kufumu yowe umulopa wamfumu Yesu uchilina ukwadamaka ayakusambe membushowe ne membushani Chetekela umaka yakwe Chetekela muloba wakwe Chetekela uchishinka chakwe Pane mwabe usukilo Chetekela umaka yakwe Chetekela Chetekela uchishinga chakwe Pane mwabe usukilo Chetekela umaka yakwe Chetekela muloba wakwe Chetekela uchishinga chakwe Pane mwabe Teshuko ilia kufwa kumbilei Avengiva lifwa kale Tawa kwe teshu kwelio wakwata Uvo wapalwa we ule umfwa Kumbilei ye pusu kilo Chetekela umaka yakwe Chetekela umloba wakwe Chetekela umuchishinka chakwe Pantwe mwabe usukilo Chetekela umaka yakwe Chetekela umaka yakwe